uLloyd Radebe. Namhlanje sidlulisa lokhu. Usiqaphele isihloko njalo sona esehamba sikhuluma ngokuthi ezinye ihloba ilunganga, ubani kalunganga, ubani wenza ukuthi, ubani usola ngokuthi. Umqaphele uqhathizwe, umqaphele umxabanisi womndeni. Uyomangala ngelinye ilanga ukuthi lokhu akushoyo kubantu bashintsha-shintsha uye qobo ophezu kwale zinto. Umuntu umbona ngokuthi asho unumber one, hlobo number one, athi sinje kusasa uhlobo number two, kusasa uhlobo number three, unumber one useright, unumber three uye userong. Lo muntu ayikho into ayenzayo kodwa uqhathizwe umxabanisi womndeni, uqeda wonke umndeni, uxabane wonke umndeni ngenxa yakhe. Ungasitholi ke usungena enkingeni yokuzonda amanye amalungu omndeni ngenxa yalesigila mkhuba abaphila abantu.